Zina langa ndi Felix Chibwana, timakhala muzima mfumu wa Mulia, atiye ndi ampunga boma lino la Chirazulu. Tawi imene yambuyo mu timakolo la matumba 80 panopa chifukwa cha upangiri wa kulima zinasintha ndithu za panopa zafika pa matumba 18. Pindu limene lalipeza pakusintha kwa kalimidweka nikoti tikumakolola zochuluka pamalo ochepa. Titali machimanga ndi kugulisa, tinagulisa kwa matumba 3. Tinapatulapo ndrama ina imene tinakagula chiweto ngati nkhumba, imene inatipasa pindu limene tinakagulira malata. Tinamanga nyumba, ndipo nyumba yo panopa yateka malowedwa. Kusinthika kwake ndithu ndikoti timagona nyumba ya uzu, tachoka nyumba ya uzu ija, ndibwera nyumba ya malata.